sizwana kahle ke sithi sesibingelele sikwamukele umsakazweni Mgungundlo FM ubingelele nje abalaleli ne ekhaya.
Okay, ngithanda ngiyabonga elithubeni nginika lona pra rating. Ngithanda ukubingelela abalaleli ubuyibhubuna ephelo.
Eh, osuyile namhlanje sithi sesithinte sizwe ukuthi uSphesihle Ngobese. Awuchaze umuntu ongakwazi ubani uSphesihle Ngobese mhlawumbe uyichaze nikafishal.
USphesihle Ngobese I'll say umfana wase eMaritzburg elontoza embali yini BB all my life nje yeah I've been in with the boy and then ngadlala kuma team ahlukene professional so yeah I think going on thing ayisho
just bese sikedela nje ubheka lama team awu 6 lama of wathola imali lamaqembu aphumile obala acala endoda iyanyakaza
it was Arrows amaZulu Super Sport Pirate Wanderers at that time and then who else? I'm not too sure. No ma he swallows no me vets, but nine was I think we swallows love. I think he swallows. Mm-hmm. So I won and all my team now.
So he near when to choose the
Arrows.
I wouldn't say in and games with the Kate. Gandia with Cosmos, Mangish Kennedy. Oh, Cosmos, and I vent. Yeah, I swallows the Cosmos. Gandia with Cosmos because uJomo has phoned me personally. I'm for Nela from Monday. And was wrong, general knows I'll be starting the game because they were playing Sundown.
Yes.
On Sunday. The way Jali PP is okay. The way so done the Sundown. Wrong for Nela, Lucho. Okay, call me, Jalo, Ati. So we terminate, I will mean, and I win game. So by that time, by Tuesday, I already knew what I'm going to Jobe. So Matebulo knows that Arrows came. So because Arrows by that time, I think Bafiga personally, if Urok, the late Urok, Bafiga, Bazo, Kuluma, and they showed to Witty, because I was living Thursday, so we're going to Jobek we Cosmos, and then Urok came, I came on Wednesday, Young Click that Pena Wednesday, I left for, you know, those that win. And then at that time, I think, oh, nothing signed in, like, but I think what going to finalize our own game, but when I figure out we on those. Three arrows. I saw with her, the half of my respect is there. So I said to myself, "Oh, it's over easy. Yeah, yeah, if one comes out to Leganj, so you're there. And you're going to decide the three arrows. What if boss came? You're naya kuluma. I'm not sure as much as I kuluma, but it was Lontoza communicating through the
phone. Yes.
Yeah.
Ukhala kwakho kwe arrows. Kwabanjani mangakusama phansi ukuthi usomdlalo arrows. Ubheke ngaphakathi nangaphandle kwe ground.
I think Ukhala Arrows was like the best PSL, even though Nanshopa got called Narissus Guys. Nanshopa, Arrows, Young Kavakol, and Nanshopa, and I had a love for Kul Garrow. Orok, anyone who played for Arrows will tell you, or would say, Orok, the late Rocky Majala. I used to play in Dichinega, sometimes I don't even train, you'll put me in, it's mean. So Ukhala Arrows, I think. Ngathatha for granted nami yabona ukubona ukuthi I think it's same thing as uJabu Paul le nto ukuthi uChiefs le bamkhava kakhulu endlini lapho ufile ungathi untouchable yabo ngathi ngifile nge untouchable ungasafuna ukulayela umuntu but it was the greatest kuyo yonke iPSL yona I think ne Celtics ne Swallows enjoyed iLondoz ifootball yami ngoba kwe Arrows especially uSis Mantoni naye after ngihlalela umuntu ngase ngiqala ngi-blowout ngiba eyolo mdlalo ngase ngibuyela wangithatha ngohlala naye Devon North so kumi no way ifale nomama kakhulu
awusibambele nje kancane nje lapho unga drop
asiyazi umsazi usemoyeni sawubona
usemoyeni
sawubona umlaleli sinomlaleli sawubona asitholani asizwani nomlaleli besiza sike simthatha
usemoyeni
asizwani azwan isikhathi ngamanje 4 minutes before 5 o'clock emsakazweni sesiqeda nje sikhuluma 90 uSphesihle Ngobese ukuveza lezi zinto ozivezayo ukuthi ukuspoile ngezinye zezinto ucabanga ukuthi zakulimaza mawubuyele emuva noma ezinye izinto ezakusiza ukuthi uqhubeke udlale kahle yes ukhona uyasiya kuzo thina
ngikhona ngiyangiyalenzwa ya pelo rephrase
ubheka kafushane nje ubusubeke kwacaca ukuthi amathimini ukho udlale kahle kakhulu kodwa ke asike sibheke siqale sizwe
ukuthi akake uma sibambe na ngumlaleli
asike sizwe ukuthi uthini
usemoyeni siya kubingelela
sawona
siya kubingelela siya
kubingelela hey hey uyakuzwa awumvula ngibingelela kuNgobese
ngiyaphila ndoda hey ndoda hey wabafuzi yazincane le ibhulo kamnyamane eh indoda le ezaba utshani ela mucho bela yabona nje kodwa kunu kodwa kunu ndoda yabona ukuthi bela yisana ngathi nasithi sibona sadingu Eh lo mfana bevele bonakala ukuthi uyazi kodwa ke esase kwazi kakhulu ngaye okuyijubani ayikhishima bendo ngokuthi ngeke usipho isini
usipho
oh ethu bani kwathi bobu sana namanje sase sithi hayi wa wakumisa nje ngumnyamane ngengane manje sithi ngeke kwenze
yabo Siyabonga kakhulu baba.
Siyabonga kakhulu. Before Ngobese umuntu okwazi kakhulu. Umuntu okwazi kakhulu.
Hello?
Umuntu okwazi kakhulu lo obeshayile.
Uyasizwa siyazwana. Ai,
siyakuzwa thina.
Uza kasizwa. Uthi asizwane nje. Yes, uthi asizwane nje kamanje. Wangena nomlaleli. Yebo. Kanjesifuthi ukuthi sasifike kuligoqa kuhambo lethu naye ke uSipho esoqedela nje
sibheka kusha siyakuzwa Ngobese
siyazi ukuthi kuningi bafo kuningi okudingakalayo bekumele ekusamele sikuze kule ndoda kodwa ngenxa yebuxhakaxhaka iyahamba ihambe iyalahleka baningi
sicela ukuhamba nje futhi nangomunye umlaleli
baningi abantu abafisa ukukhuluma ngayo lethizo kuba yabo cha iyaziwa impela sikubingelele umsazi sawubona
sikubingelele siyakubingelela
Spili lunjani futhi?
Ngiyaphila futhi ngifuna ukubingelela nje kuleyo nsizwa ngisho ukuthi sasi proud kakhulu ngayo. Nokuthi ke mina ngikhuluma nobungani lwa.
Yebo
bungani bani?
Wasisho.
Okay ba.
Yes, lensizwa le ngazoba buhayo mina lidlala. Njengesho nje bala obamncane wakhe umlondi namunye futhi partmoze even babakhe dlala ibhola bahlezisho la sithi eMaritzburg yalahlekelwa ngesikhathi sokudlala obabo wabo ngoba hayi kwakuyinkunzi kwakuyinkunzi ngapha ngakithi ngaphezulu babedlala kakhulu naye umfowabo lo uThembela ngiyamazi dlala ibhola dlalile kakhulu nabo ngisho ukuthi-ke abalidlulise lolu lwazi abanalo balidlulisele kule genge encane ngingimbona ihlala nayibhibhingi ngimbona uma befika bemlethile genge eMaritzburg ngisho ukuthi siyajabulela lokhu ukuthi abadlali abadlalile professional abuye abaplanta back i-knowledge and futhi into ayishilo manje ngithandile ke ukuthi ngiyamazi nami oyehlupha ngiyamazi oyehlupha but now ukuthi usebonile ukuthi khona la yonekho engahamba kahle khona usezama ukulungisa leso simo ngithi aqhubele phambili insizo sophinde sixhumane naye uhlala iduze kakhulu kwakwami
sibonga kakhulu baba sibonga kakhulu yabezwa abantu ukuthi le nsizwa le ithandwa kakhulu ngegalelo layo ukhona kwaNgobese wefwaNgobese ngeke abantu basebencume kangaka siphile singakutholi siphile singakwazi yebo-ke uyasizwa manje uselahlekile futhi kanti siyazwana kuze siligoqe kahle uhlelo ngoba
ifoni yakhe ayikho right
ubuya nyamalala kodwa uke washo
ukhona baba ukhona
uyasizwa manje